Isaiah chapter 47 incwadi ka Isaiah isahluko samashumi amane anesixhenxe yihla uhlale eluthulini nkazana ndini ntombi ingubhabheli hlala phansi emhlabeni ungena throne ntombi ingamakhaledi ngokuba akuyi kuba sathiwa uyimvoco noxhamla ubuncwane thabatha amatye usile umgubo bhenqa isigqubuthelo sakho finyezela phezulu tyhila umlenze wela imilambo mabutyhileke ubuze bakho kubonakale nokungcikiveka kwakho ndiya kuphindiyezela andiyi kubuka mntu umkhululi wethu igama lakhe nguyehova wemikhosi oyingcwele kaisirayeli hlala uthi cwaka ungene emnyameni ntombi ingamakhaledi ngokuba akuyi kuba sabizwa ngokuba uyinkosikazi yezikumkani ndaba nobukhalarhume kubantu bam ndalingcolisa ilifa lam ndabanikela ezandleni zakho akwabana mfesane kubo naphezu kwamadoda amakhulu wayenza yanzima kakhulu idyoko yakho ubusithi ndiya kuba yinkosikazi ngonaphakade wada akwakunyamekela oko ngentliziyo akwalikhumbula ikamva lakho oko kaloku ke yiva oku wena mxhamli weziyolo uhleliyo ukholosile wena uthi entliziyweni yakho ndim kwaphela akukho wumbi andiyi kuhlala ndingumhlolokazi andiyi kukwazi ukungabi nabantwana ndiya kukuzela ezo zinto zombini ngephanyazo ngamininye ukungabi nabantwana nobuhlolokazi ziya kukuzela ngokugqibelela kwazo ebuninzini bokukhafula kwabo enkitheni eninzi yomabophe bakho ngokuba ukholose ngezinto zakho ezimbi wathi akukho undibonayo ubulumko bakho nokwazi kwakho kuko okukuphambanisileyo wathi entliziyweni yakho ndim kwaphela akukho wumbi bokuzela ke ububi ungakwazi ukubunyanga ikuwele inkohlakalo ungabi nako ukuyicamagushela ikuzele ngesiquphe intshabalala ongayaziyo hawumise ngomabophe bakho nangokukhafula kwakho okuninzi ozixhamle ngako kwasebuncinaneni bakho mhlawumbi ungaba nokunceda mhlawumbi ungaba nokweyisa udiniwe bubuninzi bamaqhinga akho mabamise kaloku bakusindise nocanda bezulu oojonginkwenkwezi abakwazisayo ekuthwaseni kwenyanga ngenyanga izinto ezikuzelayo. Yabona, basuke baba njengendiza, umlilo ubatshisile abanakuwuhlangula, umphefumlo wabo emandleni elangatye, akukho lahle lakuzifudumeza, akukho mlilo kungahlalwa phambi kwawo. Boba njalo kuwe abo uzixhamle ngabo, ababe rhwebelana nawe kwasebuncinaneni bakho, elowo uya kundwendwela ecaleni lakhe, kungabikho ukusindisayo. Amen.